Hei tā tētahi o te tokorima e whakataetai ana I te tūranga kaiarahi ia Ngā Hinara, kei te tautoko tōna iwi I āia. No Ngāti Maniapoto a Simon Bridges, a ko Judith Collins, Stephen Joyce, Amy Adams me Mark Mitchell o na hoa whakataetai. Paku neke atu I te kotahi wiki e toi ana, kātahi a Ngā Hinara ka kōwhiri I tō rātou kaiarahi hou. I tēnei wā kāre ngā māngai o Ngā Hinara I te whakakorikori ngutu he tautoko ana rātou I awai. Nei rā tā tātou tū te tōranga pū a Eruera Rerekura.
Koia nei te tokorima e whakataetai ana mo te tūranga Mananui o te waka kahurangi, kei ia kaitono ona ake pūkenga. Engari, ko tahi anake e tautukona ana e tōna iwi.
Getting some great texts and emails from around the country, but also from Ngāti Maniapoto. And look, it's very heartening to get that sort of support.
Kaori tēnei kaitono e ronganui ana mo ana kāwai whakapapa. Engari, e mōhiotia ana ia mo tāna pūkenga hei whakatau I te riri.
I'm really comfortable with the support that I'm starting with in caucus, but that's the starting point for me, and now it's up to me to get around my caucus members and actually earn their support.
Hei tā Amy Adams, he wahine pono ia.
I would always rather be straight with people. My integrity is something that means a tremendous amount to me. And also, you know, I don't believe in engaging in personal attacks. I think if you can't debate on the merits, then you've got a pretty poor argument.
Ko te anamata te tino aronga mo Stephen Joyce.
Well, I believe I have a strong vision for New Zealand's future. We've seen what's possible over the last few years. And as a country, and I think we can do better again. And I think I have the experience and the skills to not only lead the National Party, but to have the contest of ideas with the current government.
A e tū pakari ana a Judith Collins I tēnei wā.
Oh, they're looking good. Thanks very much for caring.
Engari, kāore ēnei mema Māori mō te whāki e tautuko ana rātou I āwai.
And we're still gathering information, still people putting their hat in the ring, and we'll make that decision as a caucus.
I think of all the five candidates who have made themselves available, real good substantive quality material. And so it's just a matter of we'll wait and see for Tuesday the 27th next week.
My whole thing is going to be about what are they going to do to actually continue the legacy that Bill English put in place around Māori development.
Nō reira, hei ngā rā e whetu e hare ake nei, ka tohua te kaiarahi he whakakī ngā hū a Bill English. Eruera Rerekura, te karere.